Abba Christ today.
Amen.
Abba Christ to Jesus. Abba ihambe inkonzo zamakhaphuns. Abba ihambe nje. Yenibone namabandla la sheshayo. Sizohamba bazalwane, amen. Siya enkonzweni yamakhaphuns. Izosizwa ke bonke abangajwayelekile basole. Okay. Bahambeke baye workshop yeyinkanuko. Iyinkanuko ziworkshop. La bephuma khona ungathi sibangwa kade sivalelwe ngaphansi kwetshe babukhali njengerayiza oqhuma ubufebe ebandleni uthi umfundisi usembithisile. Hayi kinye ngiyulayo manje ubamba kwasani.